Sema hivi, mi nawapenda lakini Mungu anawapenda zaidi. Jichunge, take care of your life. Unajua madawa ya kulevya, kupiga tembo sana, wache hayo mambo man. Jenga future, kula happy kidogo.
Kidogo.
Size kidogo. Okay. Secondly, show ya kesho usikose.
Yeah.